Slim, tubonge ukweli Slim. Slim, ambie my lady. Wacha kunyimana hiyo shimo. Kwani atazikwa ndani. Hiyo shimo hapana kaburi, sawa? Hey, Mrs. Ladies, peana hiyo shimo. I know you got a lot of